Mimi lazima nipige kura.
Kura yangu ndio itanipatia chakula.
Kura yangu ndio maisha yangu.
Kura yangu ndio jibu langu.
Kura yetu itaboresha maisha ya watoto wetu.
Lazima nipige kura.
Download the Azimio Volunteers app today to get regular updates and information. Get out to vote.